zomusha ngizabantu tsenga ne iPhone entsha bathu buzu jalo bobizayo chitago talento yenza yebizwa awu
sengani
Go, go, go.